yeah, 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 Harageze kuwa kujana Uramuzirikana Zama nuru za mama Kwaya gutoye mukawana Uzumu hekera wana Muze mubi natana Murushinge rugume Ndazi nivyinshi mwaciyemo Kubera mwari mwiyumvanamo Kurushinga nivyo mwahisemo To be foodie, yeah. Urugo Ruhire, Muzimu wa kirugume, Muzimu wa mabihire, Eregu yu musimu wa yunge, Omura wa makarani muruwe, Icho tu wa sabira, Nunezeru daera, Oh wow. Murabama karani muruwe ya Atwiche tuwa sabi danu muna zeru dahera Ah yeah yeah
Baby I'm on the beat
Megi vishimo Megu munezi hira Ndamuba kumujanga